kunganjani kusiwa eKapa ibhalwe nguRichard Kawa. Sawufunda ke page 7 ne. Ukuphetha mandithi kukho imihlaba emihle eyomeleleyo engambangela umntu ukuba afike kwisigqibo sokuba lo mzuntsundu uyinzalo kaSolomon ngonyana amfumana kukumkanikazi waseSheba. Ibali lamaJodi lithi uSolomon wafumana unyana kuloo kumkanikazi owafundiswa eJerusalem. Wabuye waya kwelakowabo eSheba. Makhe sibeke inca ke apho sigqithele phambili umzontsundu emashona.
Yes.